Now, with your leading stories, the residents of Alexandra who used River Park Clinic for healthcare services suffer the consequences of power outages at the facility. Residents say due to the ongoing electricity outage issue at the clinic and the community at large, they are forced rather to go back home without getting assisted.
Ingxaki yombane esele inentsuku ikhona idala uphazamiseko kwiziko lezempilo laseRiver Park futhi ibanga ukungoneliseki kwizigulane ezixhamla kwiinkonzo zempilo kweli ziko. Njengoba zisithi zihamba indlela ende ukuya kulo ukuya kufumana uncedo, kodwa kunyanzeleka ukuba bajike bengancedwanga, nto leyo ingamkelekanga.
Bengilethe umntwana ukuthi abone ekliniki. But masifika lana istaff basitshela ukuthi abana electricity for 3 days. The generator is not working for the past 3 days. It's broken, they can't fix it. They don't even have money to buy electricity. Istaff phakathi lapha clinic, they are trying by their own means to help the patients, but inkinga ekhona, they don't have resources.
Ayililo nje kuphela eliziko elichaphazelekayo, abahlali abazinze kule ndawo yaseRiver Park nabo bayaluva ulwamvila lokungabi nambane.
Tshwanetse re ba reke bjang ka ona motlakase wa rona o dinama tsa rona di a bola. Ke ya mmerekong, a ke kgona ya mmerekong, a kena metse office. Tshwanetse ke ba reke bjang.
Tshama na bana, n'wana wa meluya a nga yangi xikolweni hi mhaka ya ku a nga hlambangi a nga dyangi. Se a ni swi tivi ku hi ta ndla yini hina vahlali va lani. Khansela wa hina a ngati hambi mina sweswi ni nga tshamisa sweswi a ni n'wi tivi. Lava n'wi fonelaka a nga khomi tifoni ta vona, a nga endli nchumu. Se hi kombela ku na yena loko a nga swi koti ku hi tirhela a suka hi ku wa hi disturb.
Lamalungu asekuhlaleni abongoza iqumrhu i-City Power kuba liqhakamshelane nabo ukuthethana ngesivumelwano. Kuba esithi awanangxaki nokuhlawulela umbane.
City Power, we are willing to pay. It's a lot of right. And lastly, re buditse le ka councillor mo River Park, a rena councillor. Councillor rona ha etse focal.
Aba bahlali bayathemba ukuba le ngxaki iza kusombululeka phambi kokuba izale ingxaki enkulu, ingakumbi njengoba ichaphazela neziko lezempilo elijongene nemeko ezibuthathaka. Kwiindaba zeSoweto TV, ndikunomzabalazo Mduka, Alexandra.